Chatattavi kalachala pravaha pavita stale kalevalam valambitam bujanga tunga malika dhamadamadamadamani nada vadamarvayam chakar chanta tandamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadamadam